Fuck! Not Sam, you spitting Jew.
I'm Roman Catholic.
Well, you spit on me last week to make you a Jew. You do. You're a little skin toxic or just fine?
Picture of me?
Oh my god!
Freaking toxic!
No, no, he's not a toxic, he's a carpet muncher.
Oh, you're a carpet muncher. Now, what would you say back, Sam the boy versus Sam the girl?
I approve.
You approve this message?
I, 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 I